mama we. Marafiki sasa wote wametoka, ulicheza na moto sasa imesha kuchoma. Tangu lini tofali na barafu nikajenga nyumba
sha, 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 sha.